abakhethwa bengeniswa ekhaya ngiyathi yebo Nkosi nangu mina la Sebebuthwa abakhethwa bengeniswa ekhaya ngiyathi yebo Nkosi nangu mina la Sebebuthwa
Sebebuthwa abakhethwa bengeniswa ekhaya ngiyathi yebo Nkosi nangu mina la
Sebebuthwa
Sebebuthwa abakhethwa bengeniswa ekhaya ngiyathi yebo Nkosi nangu mina la
Sebebuthwa
Abakhethwa bengeniswa ekhaya ngiyathi yebo Nkosi nangu mina la
Oh,